Mwaramutse turi ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa 11 2021 inkoko maze rakoranira hamwe ikete rivuye muri Branham Tabernacle no kumwungere umuhanuzi yemejwe n'imwana mwene data Joseph Branham nguyu mwene data Joseph bakunze inkukuma reka twese tuze dukoranire hamwe kugira twumvirize ubutumwa ubushobozi bw'Imana bwo guhindura byigishijwe itariki 11 z'ukwicenda 1965 kuri uwiyingi saa 8 bisaye Jeffersonville yari mwene data Joseph Branham ivyanditswe vyo gusoma itangurira igice ca 4 Yesaya igice c'icenda umurongo wa 6 Yesaya igice ca 14 umurongo wa 12 gushika 14 Matayo 5 umurongo wa 6 Matayo igice ca 24 umurongo wa 24 Yohana igice ca 1 umurongo wa 1 Abaroma igice ca 12 umurongo wa 1 gushika 12 Abitesalonike ba 2 igice ca 2 guhera ku murongo wa 3 gushika kuri 4 Abaheburayo igice ca 10 umurongo wa 26 gushika 27 Ivyashoro Yohana 3 cose tuzosubira ikindi gihe Imana ibahezagire Shalom.